Amashi menshi mubashimira cyane.
A round of applause to Chorale de Kigali.